Umongameli we-Inkatha Freedom Party uVelenkosini Hlabisa uqinisekisa amalungu nabalandeli bombutho ukuba i-IFP isahleli injalo kwaye isamanyene nasemva kokusweleka komseki wayo uba uNkosana Mangosuthu Buthelezi. UHlabisa wenze esi siqinisekiso kwinkonzo yesikhumbuzo ibibanjwele emfulo ekecawe ukuhlonipha uButhelezi osweleke kwinyanga ephelileyo eneminyaka engamashumi alithoba nesihlanu ubudala. Ngexesha lokubhubha kwakhe uButhelezi besebenza njengenkulumbuso yemveli ebukhosini bakwaZulu.
Iqembu le-Inkatha Freedom Party esifundazweni saseGoli lisingathe inkonzo yesikhumbuzo yokuhlonipha umntwana owaphindangeni uPrince Mangosuthu Buthelezi obule emhlabeni ziyisishiyagalolunye umandulo kulo nyaka ka-2023. Ubuholi baseGoli busingathe le nkonzo ngenhloso yokunikeza amalungu eqembu esifundazweni amatshitshi kanye nezinduna iyithuba lokubonga emswaneni kakhulukazi labo abangakhonanga ukuyokhalela umndeni esifundazweni sakwaZulu Natali ngelanga lomngcwabo.
Baningi abantu kade befisa ukuya ukuyobhoza emswaneni makudlula kuyotshalwa umntwana wakwaphindangene umongameli we-IFP ngokuhlonishwa nomsunguli weqembu nonduna nkulu kaZulu. Baningi abantu kade befisile abasuke eGoli ukuya le abakwazanga ukulithola lothuba ke bonke. Ngakho-ke le memorial service leyo kugubha usuku lwalwempilo yalo mholo omkhulu kangaka.
UHlabisa ikhuluma nezindimbane kulo mcimbi uthi leli qembu libonile amaqembu amaningi ehlukana phakathi ngenxa yoqhekeko. Wathi bona bazimisele ukubambelela kwizimfundiso zikamntwana.
Akukho ngisho futhi noyedwa esizokumvumela aphonse isikhuni sedungamuzi esizoba nentuthu ezosithopha kudungeke iqembu leNkatha yeNkululeko. Iqembu leNkatha yeNkululeko lizoma emgomweni nakwisiqubulo umntwana akaphindangene asishiye naso sokuthi siyonqoba simunye.
Izinduna zikhumbule uShenge njengomholi obeqotho.
Njoba siyinduna uyena akenza ukuthi kube nenduna emahostela ngoba abantu bekunobugebengu uthole ukuthi kuganga umfana wale nowale owangakithi mangenanduna uzotholakala kanjani.
UZuzifa Buthelezi ube esechaza uyise njengomuntu obeqoqquzela kakhulu ubunye nobumbano.
Akukho nokuncane okungabaza ikakhulukazi lapha eSoweto besixakeke kakhulu kodwa sabona siwumndeni ngoba kuningi abasenza lezi yikhumbuzo. Sabona nathi asikwazi ukuba ngempela sikwazi ukuba siye kuzo zonke. Kodwa sathi kuzo zonke eyaseSoweto asikwazi ukuba singezi kuyo ngoba siyazi ukuthi umntwana amagalelo amakhulu akhe aqhamuka ngokuza kwakhe eSoweto.
I-Ifp ihlabele phambili ngokunxusa izakhamuzi zaseNingizimu Afrika ukuba ziphume ngothi lwazo ziyovota ngonyaka ka-2024. Ezindabeni zeSoweto TV ngingujabulansele ngisemfulo.